Kei te whakakaha, kei te kāwanatanga i ngā tikanga e pāna ki ngā kainoho i ngā whare o Kāinga Ora. Arā mēnā ka he o rātou whanonga ka takamuri rānei tā rātou utu rēti. Tahirau waru takau mano tāngata, whakarairai kei ngā whare o te kāwanatanga e noho ana. Engari, ono tekau mā fitu mano noiho ngā whare. Anā, rua tekau mā rima mano tāngata kei te rārangi tatari e noho ana. Nā, hei tā te minita i ngā take whare, hei tā Chris Bishop. Kua ki atu ia ki a Kāinga Ora me mutu ngā momo tikanga o te wānei. Arā ka waihanga tia ai, he tikanga hou, he tikanga kaha ke hei tāmi i te rite tonutanga o te whanonga he o etahi o ngā kainoho. Anei rā te pūrongo a Cruz Tangira.
He āhuatanga uaiwa ka kaha ake. Ka wānatanga hou, tikanga hou, e whai ake nei.
That will include formal warning notices, relocations and severe and persistent cases terminating tenancies.
Oh, he raru nui rawa ati tēnei. Ki ngā Māori katoa hakua kai ngā kāinga ka wānatanga ngā kāinga muti hake rānei.
He ai ki te rangohau 335 ngā raru taumaha i puta i a marama. Ā, no te ratau e toru ngā painga noiho. Koera te take e ara atu ai tēnei mai i te minita take whare a Chris Bishop.
Paku toru tangata e kaha whawhai ana, e kaha whakahawe ana.
My message to them is if you don't want to face eviction from a state house, don't behave in a way that means that you are liable for eviction.
E hara i te me ko te raru anake kei mua i te kāwanatanga.
The amount of rent owed to Kāinga Ora increased from $1 million to $21 million. But it remains government policy to reintroduce 90-day no-cause terminations.
Engari kāre a reipa e whakatika pai ana tēnei take.
Did we get the balance right before? I think we probably could have... Probably done a bit better.
Hei tā Jackson, he ngā kaukore tēnei.
You know, the go-to in booting them out is heartless, ruthless, and not the only way to go.
I ai ki a rātapu ko ngā tikanga Māori te ara tika, hei whakoora e nei raruraru.
Ka tona ti mātai ki te kāwanatanga, kia ho maingi a ngā pūtia o Kāinga Ora, mā te Māori e whakahaere tēnei kaupapa.
Ko timata te arotake motuhake kia Kāinga Ora, ko ngā hua ka puta hei te motinga o te marama. Cruz Tangira, te karere.